silanje sesigodini ethole sihlangene nje sonke njengoba uyibona insizwa kanje samabutho sisonke isenhlanganweni la sikhona kamakhanya umdidiyeni
uphethe thina
wasizana-ke masuka la njengoba mina ngusipho mina ningasali lapha kumakhanya Sipho masuka la siya kumfowethu abafowethu esibhinca nabo vele phansi ngala eduze kwakho la endaweni khona la ithole siyakhona kubona ibona abafowethu abanganelwe uwini umcimbi okusho ukuthi-ke masuka nje njengamanje sabayifenye thina njengamanje sazobukela endlini nje
mbijanengomo
ngoba vele sabasefenyeni nabo abafowethu bayazi labe siyakubona ukuthi
zezezefenyesazokhaazela mina induna ngiphezu
kunzunzenebeleindonsa
phezulu lembumbulu endaweni yasesigwebeniyebo
bandla
ngilanje ngiphethwe kulo nto uzumdidela
umakhaaba
ngidedele phezulu
khuluma ntongo
khulumadlangamandla umagqagqa usivukazi upheka uthi bulawo umngwenyankomo uye losibusisokamtolo khona la endaweni yasetholeni embumbulu ngiphethwe inkosi umakhanya
yebo bandla abafowethu-ke njengoba sebeyivezile nje ibona abafowethu impela aba sikwimanje masuka nje la senhlanganweni sila siqishile esishona abanzi
siyokhala
Oh, Jaya! 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 Suma, wait. Come on, Jesus.
Aha.
Jimmy Fan,
Silutwane!
Panchaya! 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 Shono! Shono! Hey, Shono! 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 Shono!
Sakit Sagijima.
Sagijima. Sagijima.
Sagijima. Hamla.
Hamla. Hamla. Hamla.
Hamla.
Hamla. Hamla. Hamla.
Hamla.
Hamla. Hamla.
Hamla.
Hamla. Hamla. Hamla. Hamla.
Hamla. Hamla.
Hamla. Hamla. Hamla.
Hamla.
Hamla.
Hamla zonke izinsizwa ngokubona nje mtebiwe kunje phelele ke makukanje umnandi nje kuhle kuhle ilapha indaba bamba bapho
Oh, my God.
Ascompo, Ah, Yeah.